22nd and 23rd October, Edgecombe Domain. Ngāti awa ki te rangi. Ngāti awa ki te whenua. Ngāti awa come together as one. Ko wai ka hua, ko wai ka tohu. Tēnei tau. Ko Ngāti Awa te toki, 2022.
Oh, Thank you. No,